Uba mapolisa akasebenzi lento kufuneka thina silindele ukuthi bayenze kufuneka ilungiswe ngubani lonto silapha sonke ndimo phetha mapolisa uthethe inyani kufuneka ilungiswe ndimo upresident Zuma wathuma mna kalo akanga sithume si 15 uthembalula ya ndim lowo so ndihamba namapolisa apha aphuma endlunkulu namapolisa eprovince silapha siphelele so xa sisuka apha even before sifika apha besenidibene namapolisa bayayazi nabo ukuthi kwenzakala ntona but into ebalulekileyo kukuthi funeka sisebenzisane so that ngomso singava kuthiwa hayi laa nto isenzeke ephilippi yenzakele iphindiwe futhi under normal circumstances bekufuneka sizibizele imbizo yethu ayombizo le sisabela le nto yenzakeleyo apha ukuthi siyilungisa njani sisebenzisana nani so sihlala masinike inkokheli apha ndibonile abanye bengena apha bengafuni nokucula i-national anthem umama uhamba laa cawe yeziyoni ndabaleka before 12 o'clock xa kufuneka siyongena emlanjeni inomoya mos laa cawe khona xa ubethe idress uyabona ujikeleze ucula laa ngoma kuthiwa uhosana uvele ube nomoya uyawa nowa khosisi noobhute ndibabone bengene apha ndibabona banomoya bathi hayayayayi suphakama tyhini madoda i-national anthem kungaphakanywa hayi baye badifayana shem baphakama because so asizanga apha ngoba siyi-ANC size apha ngoba singurhulumente and lo rhulumente siyayazi asonto funeka siyicule urhulumente onyulwe ngabantu urhulumente we-ANC but kukho ii-political parties ezihlala nani apha nazo zifuna uziva ngoba urhulumente ngurhulumente wabantu so anizuthetha nonke sizawubanika ithuba bathethe lo tata webhoti uthethile andinazi ilisti yenu bekuthe siyoqala kuni kuqala ndathi mna ndinguminista sizuqala kuni izinkokheli ezitheni esizawudibana nazo separate naba bantu enibakhokhelayo thethani le nto enifuna uyithetha phakathi kwabantu izawuthi xa nigqibileyo uthetha asizuniphendula sizawunixelela ukuthi thina sizawuhamba siphelele phi na nezinye zezinto esingazaziyo nizawuzithetha so ndicela ningathethi izipitshi ezide asinalo ixesha you see oomama funeka bayopheka nootata kusapheki oomama bodwa nootata funeka bayopheka ungabikho le nto ukuthi hayi oomama funeka bayopheka nootata funeka bayopheka so sihlalo niyayazi ilisti yeenkokheli ezilapha banikezeni ithuba baphawule ii-political parties neenkokheli engezopolitician andibabona befundisi apha ndibone umfundisi nje esize nayo kwamapolisa bapha abafundisi balapha yes into enganabafundisi andiyifuni phakathi ayisikelelwanga funeka sive nabefundisi ekugqibeleni unika befundisi bathi qabaqaba bathethe ngoba xa singekhoyo aba bantu basheka nabafundisi noba nina abanye nihambi icawe mna ndifani nawe ndingumntu wenkonzo ndimethwa nje ngumsebenzi lo wamapolisa katata uZuma but ke xa ndinalixesha phaa iwesile bayandazi ndistrongo kakubi ya enkosi ke sihlalo bendicela siqhube ngaloo ndlela singamoshi ixesha enkosi
minister sizawuqhuba ngolo hlobo ke bahlali zikhona ke iinkokheli ebezi-identifayiwe niyazazi iinkokheli zokuhlala sawuthi sinikeze zona ithuba lokubana zithethe zonke bethuni and then sizawualawa ke ngokwi-ministry to respond
You're watching SABC News. This is a live briefing being held in Philippi in the Western Cape, where we've seen a number of fatal shootings in the past week or so. Police Minister Fikile Mbalula just addressing justifiably angry community members. We'll take you back to that briefing in just a short while. But for now, let's continue our interview with Isaac.